emningi iyawo. Amadoda ayalala kuze kusekuseni. Umama wekhaya akanelisekile neze. Madoda, woze kababudokotela sikunikeze iBlack Stick. IBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise, ikhule, ikhule kakhulu, ibe namandla, kujabule umama egamelweni. KeBlack Stick, madoda, ungathembela kuiBlack Stick kababudokotela. Sishayele ku 082-459-1816 noma ku 082-459-1816. Sicelele iBlack Stick kababudokotela, kujabule umama egamelweni.
Siyabingelela ubingelela babudokotela bakwesizwe bawujabulela ufana omuhle njengekhehla lomlono ongumzukulu wamancengisi. Namhlanje sinoma lapho endaboko simthola endaweni yase Mount Fletcher weimpondo. Seflexile noma Mount Fletcher?
Seflexstaff.
Ulimpondo?
Impondo straight.
Inamba yakhe kuthiwa 0638152660 0678530 91. Baba Undilongo. Siqhubeka ngamabomu ukuthi njengomuntu wase Eastern Cape akakazobamela abantu base Eastern Cape ngoba abantu esesibashuthela kuyacaca ukuthi sicheme ngayo yonke indlela sibashuthe inhlobo abantu base Eastern Cape sibagcina ngokubafonela nje kodwa siyajabula emakhono esohlala laphansi achaze ngomsebenzi baba bengelela
awusibingelele baba dokotela ubingelele umfasi Gqosa Nyamazana
Gqosa Nyamazana unxibile iFabiana
ayisendle kanje
yeah
ngeke ube umuntu mawumuntu kunebe example abantu
ube example
ongabi womuntu nje ubonakala ukuthi ngalo themba ngalo
umuntu mkhulu sesikhuluma kakhulu ngemithi but sikaze sikhuluma ngobakhokhisi kubantu abaqalayo ukuzwa uNdilongo namhlanje ubaphethele ubakhokhisi uthini kubantu
babudokotela abantu abaningi ubakhokhisi basiza kakhulu labantu ababolekisa ngemali abanye bakhokhelwa abantu emboleke imali emsizile manje umuntu asayikhokha imali yakhe so ngithi ubakhokhisi emntanami ukhona
ukhona
hayi uma ukhuluma nabakhokhisi nje umuntu uyahlekumezela
mawubolekisa
ngemali nje kahle kahle funeke bangakusabi funeke futhi bangakuthathi kancane ube right nje ubone ube client baba ma client apha right
and long njengenyanga lokho ufuna usicacisele mkhulu ukuthi uyinyanga nomdayisa ama fruit ubona manje usixelela na orange hey so cha kumbana
sifuna sonbeta friend dayisa ama banana namana ntsina ama veg yonke lo sengiyahamba kaloku dayi
uthi na orange kahle
babudokotela abantu abanama business abo uqinisa ibusiness nolukholisa nokuthi lengawo uqhubeke lisebenze kahle yaliphakama nje le business lakho nithole iorange bese ngiyakumixela kahle mina kwenzela ngendlela yakho
umina lo orange manje ekhaya ukuthi avusana li right
ya nikele bese ekhaya
nje khona nalo manje orange uzofona uthi yena le orange langileze njalo
hayi babudokotela afanele akhulume nami ngendlela ngizomchazele le orange ukuthi
kanti ayuthi akaqhubeka ngale lesa khaya
hayi liyeke le lento lakho yalithengile lapha khona le lesifuna yimina ngizomtshela ngathi hayi siyangisokuthenga silenze
uhlanga uzamlandela uthini kwanta lohla
yebo uzamlandela babudokotela sebenza ko labantu abadayisayo sebenza kakhulu labantu abadayisayo bami simpahla udayisa impahla njalo kuneke impahla yakhe ithengwe kuneke abantu babuye bafuthi bazothenga njalo nebakhuthala abantu ngathi udayisa nje bangakhokhi baphinde uhlala isikhathi eside
awunalo ibhavu baninga lona
likhona mkhulu khona ibhavu enhlanhla umuntu makageza bemuhle aqhame nje
awuhlonise uzamlandela nebhavu
ayibhavu nezamlandela kuhlukena kodwa kungisizo konke kuphela into eyamsana nenhlahla into ebalekile ukuthi ufuneke izinto zakho zivuleke ungadayisela abantu bathi sodlulile bathi umuntu hayi ngathi angasabuya kulo line angabuya kulo line angazansa something la
uke wakhubana ukukhuluma ngekhubolelo lothando ngizokubuza mina muphi umehlo phakathi kokhubolelo lothando nokukhubola madikazi
kukhona umehluko phakathi wedikazi nentombi.
Nentombi?
Kukhona umehluko.
Ethemini kukhonani? Kukhona amadikazi.
Sizoshayisa abantu abadokotela.
Xa ngizoshayisa abantu abashayisa amadikazi.
Azothi abantu, hey, wena, yeah, lento yakuthi nathi
sizoshayisa. Uzoshaya amadikazi noma uzoshaya abantu?
Hayi. Asiyivale.
Yebo, ngizokubiza isixele lawa manje la madika sika.
Yamanda madika
sika. Hayi, manje akukona tika the David. Wena ma 2000.
Hey, wena ma 2000 wakhala ngawo.
Shwezi.
Ya, dokotela ama
Cacisa kahle ukuthi leli khuba lelo thando noma lo madikazi.
Eh, lo thando wa dokotela.
Idikazi ungangithatha?
Nalo futhi imali imali vumile
nje. Mani leli
shayika.
I 2000
shayika.
Ahlukele ka 3 intombo ushayikani i 2000 ikhandi idikazi
uyayikhethela
uyazikhethela lo wathatha
ongena esitolo
kodwa ngasalimuthi kodwa ungabashaya bonke futhi
abashaya bonke minus kodwa abafazi babantu
Hayi umfazi womuntu ayisikhuluma ngokukhuluma nje ibhathi. Ihlonipheke
le nto.
Ngoba mhlonipho uyibhathi
nje. Uyibhathi nje. Okunye lokhu nje kuvelayo kushaya ikhanda. Ushaya ikhanda kakudokotela.
Cool. Abantu balifuna ikhuba lolo thando uthini kubona?
Amadoda mangabi angasali. Ya wena bomama liyabasiza. Kodwa ikhona indlela engitshintsha nje ngayo ukuthi libheke ngasekomama ukuze phela nathi sibe ubaba singasole sesizula kakhulu. Akube khona indlela esibambeka ngayo ukuthi sibe straight.
Cool. Sinike inamba yakho usho ukuthi usuka ukusebenza ngalo suku secaweni ngalo.
0063-8152-760-067-8539-1. Ecaweni amathuba asecala because abanye abantu basebe ngasebenzi ngama-Sundays. So bengidinga Saturday, bengidinga. So Monday ngiyatholakala nje every day. But kumuntu uyangifonela zimtshela hayi asibonana ngoba phela kufuneka into yomuntu ilunge angaze abe nenkinga umuntu sesikhona.
Baba sinike inamba yakho kokugcina
0638152-760-067-8539-1.
Baba sibonga kakhulu obonga baba udokotela babo esizibo jabula umfana muhle ngathi kehlela umzulu abancinisa ngesolo futhi angiqolise siyabonga.
Siyabonga baba.
Imizi eminingi iyawo. Amadoda ayalala kuze kusekuseni. Umama wekhaya akanelisekile neze. Madoda, woza kababa udokotela. Sikunikeze iBlack Stick. iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise, ikhule, ikhule kakhulu. Ibe namandla. Kujabule umama egamelweni. NgeBlack Stick. Madoda, ungathembela kwiBlack Stick. Kababa udokotela. Sishayele ku 082-459-1816 noma ku 082-459-1816. Qelele iBlack Stick kaba udokotela kujabule umama egamelweni.